se ningenzele lula marabe nangishumayelela ngoba le ngoma injumayelo kum ngoma eyangicholela izweni ngoma ndakukhonjeka yamakhoboka ingoma yasebhabhiloni ingoma yasebethweni ingoma yabantu abathembe kuThixo besithuyeza akabizwa ongumsindisi wam besithi ngelo xesha bangculeki mabavuma ingoma yaseJerusalem abavuma ngoba besithi uyeza umsindisi nene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nam eParadesi abantu abaninzi bathi lilizwi lesithembiso kodwa mna namhlanje ngifuna ukuthi lilizwi le-second chance ngoba sikhonza uThixo kwe-second chance lilizwi bawumbitha le-unconditional love uthando olungakanisiyo lilizwi lokuthi sisindiswe ngenxa yenceba lilizwi elithi uThixo wezinto ezingenamsebenzi uThixo wezinto ezigxothiweyo ngoba uthi umbhali into egxothiweyo uThixo ubuyayifuna siva apha uthando olungakanisiyo uba bendikulungele ndaluvenga ukushumayela namhlanje bendizawuza nomgomo othi bonani uthando olungaka basenzele lona ubaba kusemnqamlezweni apha andizunilibazisa ngoba ibalini yalazi kodwa uvutho ndaba ndalumshumpela likwelibhadha lesibini elikhalimela uqabalo emveni kwakuvintshono endiphatha ngoba impazamo yalo kukumamela ingxolo esezantsi komnqamlezo lathi belifitshane noKristu lasuka lakude nosindiso lukaThixo ngoba limamela izinto ezithethwa ezantsi emnqamlezweni endaweni yokumamela lowo uyibhadi nomgibelelisi wokholo lwethu kwazamilapho kweli bhadi ngoba yimvinto ethi kule ndimbane wena wabasindisa abantu wavula amehlo ebaba unganina namhlanje ungasisindisi yathi le ndoda ngoba imamele nomrhiba yathi kuYesu ukuba unguye unyana kaThixo zisindise nathi usisindise wakhalima ngapha uga wakhe akumoyikina uThixo ngoba thina silapha ngenxa yamatyala ethu silapha ngokufanelekileyo okanti lo yena akanada lapho uvutho ndaba ngoba uthi umpoti uyohane ukuba sithi asinasono siyazikhohlisa inyaniso ayikho futhi uthi ukuba sithi sizivume izono zethu uthembekile ulilungisa ukuba sixolele kuko konke ukungalungisi athi bantwanana ndinibhalele ezi zinto ukuze ningoni kodwa ubabobani uthe wona zehazi bababa sinaye umthetheleli uyise uyesu kristu elungisa uthetha loo nto apho uyesu namhlanje inene inene ndithi kuwe namhlanje uya kuba nam eParadesi kaba ndizawuguquka ndihlale phantsi kodwa amaxesha amaninzi xa esithi umntu inene inene yazoba uqinisekile lo mntu kodwa abantu abaninzi baphoxakele ngenxa yezozithembiso kodwa namhlanje esi sithembiso sahlukile kunezinye izithembiso ngoba sisuka kuYesu esi sithembiso inene inene omnye umbhali endiye ndamjonga xa etolika eli gama lithinene uthi consider it done ngoba kwenzekile inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nam eParadesi xa esithi namhlanje uthetha ukuthi nguthixo owilling to forgive uthixo owilling okokuba axolele umoni loo nto esithi namhlanje ngoba ililindini benzathi ngakhe ndicinge ndibheke kwisikimu sam ndiyobuzo uba ndimkoleleka kodwa uyesu kathixo ngoba lonke igunya linikwe yena wathi namhlanje wathi namhlanje wathi namhlanje ndiyakuba nawe yabona ke ukuze ube naye heyi it's a challenge ukuze ube naye funeke qala wenze selfish introspection akhe makhumsha uqale uzikhothakhothe ngoba le ndoda into eyingenisileyo sele kuvaliwe yangena ngenxa yokuzikhothakhothe yabona ke inzima loo nto kuthi makholwa namhlanje sigudi kakhulu ukujonga izinto ezenziwa ngabanye abantu singe futhi sibe zindungela zoba ka kunyanga isiphekwa singanalo ngekho ngoba uyaziwa baba uzawuyenza ibe nencasa yento inene inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nam eParadesi andibawanga uyazi iParadesi baba yindawo enjani kodwa umdla wam usemqwini onxanelwe ukulungisa izinto zenkonzo ngoba elibhata lilungisa Christmas wayesaziwa njengoba lisela elilungileyo. Ngoba uChristmas ebebeka abantu abafana nomshumzela abanezinto. Ayonikwa uJoni abangenanto. Ibingumsebenzi kaChristmas lo. Ebenenkizwe enhle uChristmas yathabo ekwadweni yethu kungakha nabanye uChristmas azawuthika uthethwa ngezinto zenkame kuthiwe bayathatha usifuna imali kodwa bayayazi abasinayo athi uChristmas kulo mntu awumoyiki na uThixo. Uthixo ngokulo mphane xa ndihlala phantsi xa ethetha ngeparadesi athi indawo yobungcwele elungiselwe abo baboyikayo uThixo. Iparadesi yiloo ndawo mhlawumbi xa ndihlala phantsi iparadesi yilaa ndawo yakhe yabonwa kunyaka kazebethi esithi ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha ngokuba izinto ezindala zigqithile. Kambi wayethetha kaloo paradesi ngoba uthi kuloo paradesi ziyosuli iimbesi azisuli uThixo iinyembesi emehlweni abo. Kungabi sabakho kukhala nasijwili ngokuba izinto zokuqala zigqithile. Uyabona ke akungena ekoneni.